Tumvise yuko nyakubahwa Buramatari w'intara ya Bujumbura azogendera Amazone agize komine Mutimbuzi. Twabibonye ku mbuga ngurukanabumenyi avuga yuko azogenderwa zone Gatumba, zone Maramvya, zone Rubirizi, ariko zone Rukaramu ntiyayishizemo. Ntumbere y'urwo rugendo kuzoba ari kuganira n'abenegihugu ngo abahe ijambo bavugane ivyerekeye amazone yabo. Ariko rero twibaje igituma zone Rukaramu itarimwo. Ku bwanje nibaje nti kumbure zone Rukaramu ntishizemwo kuko hari ikintu Buramatari yoba yiyotsa. Zone Rukaramu rero nkuko isanzwe ari zone irimwo amatongo menshi, amatongo arimwo umuceri, arimwo ibiterwa mbumbarugo eka n'ibindi. Haravugwa rero yuko amatongo ya Rukaramu ari amatongo ahitwa mu Gifaransa n'ahitwa mu mbumbarugo, hoba harigaruriwe n'abategetsi batari bake bo mu mugambwe ya CNDD-FDD. Aho rero twovuga nk'umushingamateka Sauda na Buramatari w'intara ubwiwe hamwe n'abandi bategetsi b'uri CNDD-FDD kana musitanteri wa komine Mutimbuzi Butoyi Simi baravugwamwo ko ari amatongo bigaruye aho deje kuvuga mu mbumbarugo no mu Gifaransa. Ibyo bice rero tuvuze hari hasanzwe hari imigwa n'abanyagihugu bo mu Rukaramu, ariho hari habatunze rero barikoreye amaboko kuko batagira ahantu bitwara cyangwa batagira uwo bitwara ko kuko abo bokwitwaye ko barabo nyene bahigaruriye.